Ave isuba amapazinyana buka masikhamuka ithanda ukuthenga ubusi kavele abahleka nechere yakhe iphenduka enhlekisa bavele bamhleka bavele kwaphela kuthiwa kasabhali ubeseqeka kodwa leyo seyiqedela kugudla iduze ukushimeka le ntwana ngekwiqonda imashana nophonda ngikhiphe isondla ikhona imali yeqolo ngiboza nakosmall ngile nhlobo engananazo icheri ma sifuna ukuhola kodwa ma sifuna ukukhishwa ngimsingela icastor oil again and again I'm 10 out of 10 eyami ithimba idlalele ikwini udlalele kulona udansele ethuneni in fact udansele esihogweni but ngilanda amathupha angaphathanga nanekeli makuphuma ilanga ngithanda ukudlala ngeflow kushe nomthunzi wenkukhu sithi zama nekhombi bathi ngathi siyaloya kanti ivi lapho kuyo sadini imini umakoya ngisodoma negomora zibona sengigudla ngikukhipha ngufake ekasi lami jerusalema yamaphala manje ngibuyisela kule mishini engayiqala no-aka ne-chair yakhe iyagcwala ngoba uma ngikhiphe iyangifaka I'm the king of the castle iglasi igcwele lakho zithuse soft kakhulu zona ayifuna ukuzulaka grafla ngiyanamukela nokho eparadise medala udive umkhaba udala fast islahle nofaka esh wololo bathi ufezuba nangempela nangempela nangokudlala amaphi.